Bele was morning up a church. And Pong, big man, the pile. Oh, I got a pa. Ramets, the pa. Escort and the pa. So, Makazola Mapimpi. Nini ngomso. Ndiyavuya manje. Uyenzile into ebendifuna. Ngoba besathamise esikolweni. Kasifuna. Ndamshawuta. Wamandi wrong. Ndamyeka. Kanti uyayazi nda ngayeli umu esikolweni. Ufuni bola. Kuleka kuhle gqitha lamntana yo. Kananto. Kule right. Esencinci ngana. Bedlala ngebhola. Yo checkers. Ukhula kwakhe alungise checkers. Amkhabe. Ikhaba nembumbusi. Edlala ngazo. Kanti ebambe lungisela lento akuyungu. Amxhala inkukhu ezi-10. Inkuku ziyi-10 zasixhwele. Bubuyile. Ndiyavuya. Bengongumntu uthethayo. Uthule. Qha kayifuna into embi. Zange bengxola. Qha uyadlala into yakhe ukudlala. Zange xabe namntu.
Ungumntu orayithi. And ungumntu orayithi kumama wakhe mpela nakumakazi wakhe. Ungumntu onobele. Umama wakhe ungumntu ongxolayo kakhulu, umakhulu, ngumakhulu. Akangxoli like into yoba kune-anger. No, not kanjalo. But uyamunderstanda, uyamthanda kakhulu. Sabona into ufika kamakazole apha. You can't believe. Kwakugcwele. Wokumuntu wayefuna ukujinga kuye, nditsho mina lo. Ndandifuna ukujinga because ndiyamthanda. Ndimthandela the way angakhona. Ukuthi asuke ku-0 to hero uyayibona la nto yandibangela into yoba mandifunde something mna into yokubana ngenxa yephupha you can go apho uya khona.
Ndiyamthanda kakhulu uba nangokungena kepha emnyango ndizambonka. Uzikhali lo umqoqo ujojo utuyeka mabomba apha kwamuntu nothi kwenye ilali. Kulele apho umazo uzelele apho kwamaphimbi.